Batwai, ni aje.
Ah, poa sana.
Uko area?
Niko area kalenda.
Niko na swali.
Ah, ulize swali kama hujasahau.
Identify noun in the sentence below. Odhiambo is a carpenter.
Mama yangu, Luos are not carpenters.
Jesus!
Is engineer Odhiambo practicing wood methodologist.
It is what it is.